Ghana this year, yes, I'm saying, now this my ma. One of vision, Jesus, and I was saying, for credit, be by a sensual and dear, be any at yes, you king king. Aha, I am one of vision, Jesus, so Cassibo Musimbo to Cassibo, my GP, eh? Cassibona papa, I see now to me now, baby, a bit you, Cassian, one who's some outdoor, a tregua, and 1 year for the Cassie, so. And Sammy, I have one eye, the Ebra, when a dross, papa, baby, the Bisbo Bridges. A child to whom me, a chair batter be the moon, yama, baby. Dear Democrat, be our better, and say, Ebe Piemu, a war, a senior high school student to be a semprasso, and an emprown and a war neighbor. Wakokuno, Wakunumpo, Wahuna Drubone, Amakoranum, Yamenko, and go we. Yamene done a simple say, well, frim. Na papa be so, Yahusa was son and one woman, bag your son and no, at the stamp will be a tintin a yamri pubiso. I trust you, says the ring, be names, and young come, I do said yea. Ni parents will be a cool toy, and she said, and you know, papa. Ye qua, I gonna never so. Ye treat up a pebble or a demon sembra. Munya tend the dee, name poor tranny at the per tree, a more broom for me. Then fire ma. A boy. Pippi for one year two, a woman for no more per frank year two. Ye two more for no. Attend the dear, sir, bunt the nicker say, man to a Kennedy. Eni uka su upia betu wa mabawumia. Unya kwe mfri. She. Akwe ipadie. Weni yire wangu. Ano unye busia. Ha. November 4th. No uwa nye kula ukule nye binto. Uff. Ma ya nshe nyuma kwe ya wama dama kasi ya ba wakwe mwe. Na. Eye. Commercial building for say ya. Chese. Ewa uwe sales mo. Eni mshe pay. Ine shop right. Eni mshe pay. Ya wa 17 stores in the room, 12 two-bedroom apartment, 6 one-bedroom apartment. 0266-075145. Urenge nao niye ni mkwa mwosan sedano, eye pa. No wa shen, bibiye bi e wum. Ebe shwa wum kwa nye nyanu wa sefu. Suto, ene dine hain. Store ane de kura de utu mse emfaswa wum kura chen dine. Kwa yeo de mba sa suto, ye mkama, nwa shishen niye mwa wum fefefe. Pusu miye nsebi ya anuwa kwa jousika. Yenisa, ubedia bre, untutu nko bebi akure nungu wabe heo. Atiko heba klinik, ewa tema kwa mti 22, riponji hotel nechi wano mpe. Yewo, yusome nyansusta, oyifu wa stesi lai naso. Yadie bia, wanu watu nuhudi yadie ya waba nipedwe nifane bra. Ibe tuwa siyefri, woye manu kwanyi, emane ntransi bimu. Abusu ya wei ene nseme bremu ya nsasu swa yede esumuo ewe fidiye. Suwa dama uti yei na wa subscribe na wa share notification benu sunu wa nyuma sunu wa select wa sene beya. Debi ya rada editu mdema wa benye biya shenye biya tiye. Usumfo. Disi poku kongongo. Bono champi mna nebusu ya. Yemfrasie. Yemfrasie wo asemprasu ye nuwo asenofu mensi nwe mfimfi mantemu. Na ya shushabe muwe bi yao ye form 3 student junior senior high school. Ye freno Godfrey Nelson. Wano wakwedi nse mwanenu wedrane. Akwada aketu wawa ya asie uropi tu. Na sunzu nsua nsua ba edi ya odoje. Na akasi ya nkotua yeda. Kasa ya teda siya brani ya mye kura suwe jina hii. Uba yeda ya niye hunya mye nkaba yeda soda ho. Wenya papa. Nto mo bua se nyini prehonsa na sempra so e na sa Godfrey na kwakofo awura ba 16 years bi na ene ye wo makwa winwi bi na wo makwa akwanyem na abaya no ewo adanse praso na bra abaya na nyem no na Godfrey ka chenzu onyingu no se da bi onyingu osuru anwe anwa kwu wo be wona de ene wo ye wo ye no nso abaya no anum tom wase wane bema ane tenase, bema ane kache ane se, omu mkwa kwa dano. Sene be omu mye dunye na omu ye sukufu, omu kusuku. Sene be omu benya dajie, ama obana kuni suku, no bema ane suwa, utima kuni sukuwa. Responsibility sada wansi bie mfri bebi mbeka woma abrabo hon. Nti omu mkwa kwa dano. Nti omu mye dunye na aje pene, nansu obano, esu wakai yao. Au ene atete, nsu egu nuwa atete atete, eni adi ade. Ne bra wabre ya nsana, ne hon banu wa wawone beya. Oni sa nkwa shu ya se mno. Sa anse mfon sa abe mana ba e so wa mfa sa adine. Wa mfa na adine kura nko subi. Enti wadwane bane wye. Wa mwadwane na manu. Wa mdina toke teso. Eja pro ho kwa wo saade ya bedware ne wie ma saa na ne obi ade ne ho adom. So opre. Time so ye na nka maami edura basiri wa na wadwo ba na onenam ho a wo kwa adwuma. Eja wo ba odi bi beba. Na 16 years. Wo metra ho ma nunsia mo na nwumram dum ano apem da moja ba matafre. Ti ne wo bedware ma wie saa pa de obi di ma na ne obi ade ne ho adom. Ti wono so wo ma wie ama na wo na wo so okopa adwo obi agu no. Na eja ba ta obeda ne ba ho. Wo wura dwa ye free ba ya ne be na tia se ya ye frɛ no Esther ba ne be yi tia se na Esther ne papa kwaku ako ene ka se akura no abɛ mu ano wonya papa na Esther so ba ye no na ne be yi tia na gya de ne bucket si ho fa ne ba to ne na so pɛ no fo bi san gu so ma no bɔbɔbɔbɔ akura yi nyɛ sunda afɛ de wo yi no fo ne free nanum ananum na ahuro ehuro abetua na no opu ehuro se ya no si ei ade ani no otiatim na enkrofo oba no mde no kwa re sabia ye kwodru ho a yesi ya ho na duboni ama nanom aba ma anom adi gen ntente owuru adwa ya no bepe sire duro ibi e de frafra ya no ohwiegu akora nanum ma nanom ye tinka akora de wo ma na duro a obre wo yeso yire na fono tika kra ekonu mu no nyame nkwa nkeku no Tisabra meka sayi asempra so Presbyterian Hospital ene edina kwa akura no woje arehwe ho ena Esther ebe kansam ni de wo mu nyina se wo mu mienu nyina na fa adwen no nso etire de wo hu se ye nkwaso yasem eye ajim sem first class se ah wanya achima makura na ba wiya uku no nti wanya saade no ena be ma ne de afa akira be yesa meka sayi wanya be ma se form 3 ni akura de ne kwa ku do nso eda na ntem kura me he enye sebiye bi sebiye kronto wanyare wajade ya abedin semfo ntisa nti sabri wodene ho akangura mema ombe madawo mnantende wo munsase wo mbutin kasem kura nyasema wo mdwane na wei edwiei ha wadwane wato ngurem batendure numre de ye beche ope be bia hibia nti upa pie bila afa ho beje mra no na yeden a acho ma yempie mu ewo epoye mantam we na sabri yupie mu ewo honoma asembre man Gosen Amaglu ena ekasei wose abamua bi ena esabrei posifo aba ensini mu a wo mu eye enhwehwemu yakwa hu se obi asan ho ahoma nani afikakra wose na ho ahoma a chese wosinse adua so amamfo okwo hu yekofre posifo mo mobai yehwe ya envelope bi the stamp bi asiso a kiro so sesesesi bi ringi bi sisese saa envelope num de ade kokko bi ni te se minim se nyankoma de o mon kasa nso nim se nyankoma de o se de nyu so obi ne boa pa kum nipa no adrodro bi bi se hunu hunu amamfo se ne de entrek hyede e wo ho boa pa ye ye saa o ah wo mun nim nti sabre wo ma fre posifo am wo ma ba ene wo mo ba be hwe na asem no wo ma penis ne poma sibre papa ne de wa frim ene asembre nso kire se Wonya well known man ewo mpotem ho nhyeda nim no ho no papa mmanfo bi mi na ye nyaaso mesi ni bat onfiri kro num nti sabre wo mo eguso tututu wo mania ne posifo adi nkomo Kpong epue mantamu ene abusua asemi esiye poten nti Kpong zongo electoral area posifo ya wɔmo ehye saa line so no na ye frɛ wɔmo ɔmo baa ya saa bere wɔmo guso etutuntutu ne ma kakrankakra ehwɛ sɛ yebehu baabi a papa no na tiri kwa wo ne sɛ anya nkomade no wɔno ana yeye anase hwan ye sɛ adɔkotafo nso ɛboa bi papa ne adeade a ye hu ade kra ekum no ne mmom ɔmo hu sɛ sekan max bi ɛwɔ wɔno hɔ msusu sɛ obi ne gba pa yesa 45 years old my boy akuani agona nyakurum Aguna West Minister no wo mfimfim mantemu na papa ye frɛ no Uncle Fee ewo ne banchifuo tu eda ho na anu ada wakra sɛ wo kwafu maba Uncle Fee beba fawu wa ama ei papa yi na sɛ de sɛ anu wasua wo kwafu ma wo mantem ebia na obeba wo mu wo ho papa yi beba ade asante da bi enkwa yi momye enkwa pene kira kwan ene ne wo mu dom di kone kokofuom ebisu kone banchifuom ho yekohwe yekoya ba bi ansa na omo betufunu no ne warantim butu ene guhoi ne sekan ne ne to a wode kofuom a wo sansuo gum ene dawei ne se ankrifi bedantamu ha na ne wo mo hwe ahuhu ani kokohu no yekoye nipa bomfuo mimfuo bi oku papa no san se ye de sekan atwetwa no honam ne bi entwa bi mfiri ho but obi de sekan atwetwa no na woda ho no mto amu hu se we die obi kan third person singular obi ensa wum another person mi ensa wum san se ono atimi fa sekan atwetwa no honam sa da bi ano he wo mu nim papa no so se ne ositie enti no e wrem emu ya pa bibi sa no eye wo madwene na so ono ankasa bedi ne ho awu a enti senti meka sei posifuo aba asem ne mu a wo mu aba befa emu no ede kona ba bi poten asem no esiye no wo mu se papa no efri se wo ye afuo firi mi santia wo ye afuo yi awo no dia na ku akuani nso de enyenyenye kure nti se pidi so o ne kakra wa obedie nti we na mhe fa ekokosi hia papa yi afri mu yayaye nti hwehwe wo ma so pa se nipa boni ni a wadi sa anyambrasem bozi fo mpene kira kwa na ye nti no ti ye wa twem etwen eno nsom ebusua ma ye nkonko wie ensem no ewo ensem foforo mu abra na sabre yi de yede sori so e de ama won so ene se where is the DMD? Sorry, so kura. NDC, BDI, no. MPP, Amanda Kwonum Penin 4, Council of Elders, no, ena A24. Says he said ye, aye ye. Trima mentre, ene mo betre ni kura wa boye, na bayida jo fwenti, ena abote chikuru nso e boye. He, wame ni e waye, enya bako. Unti minse, ewe diye mko fuo, BDI, me ewe diye mani nye ye. Ha, ebeda ye ye sa. Party, ye wo Kennedy Japan. Ene baumia ene eyi eje ni masese wo mo efri ya koto eje ni moda sutie mo wo mo epre se yebehim frankai na se ni pa mo pre se mbehim frankai ba akukura frim akopen ba biata ntia fe edi abiem he we na befa ha wodin sei we na befa ha tesempo atwa atemdie ene tribalism tese ayiji munne niamma bi anka wonanye ne kura so wonbeye no ene wo mafrase a wo moye na de dien na aba de mfaso ne nipa benya de afrimu tro ne kan ne se nipa nyanya no ewiase de pade nyina no hwe ne nkwa e de no nya na se utimi se party mampanifo nyina de kire gana ade hye na aba bedi ade a wo ba na wo bedi ade nya oni nipa na eba bedi ade a bebu man no ha e na wo se wachi sa no nti sabre ya meka sei mpenimfo na wo mo esre party ne ma ne se mo amu pritumi no mo amu pritumi no ayeyie wa ye bi atwa so ye nkase to aso Kennedy Japan wei ba wo mie wo no yere hwanye o obi biara atemnie ahya na funu ma no pegwata bi odo na wo no bo modena kwa gina ho uwia besan nyansu agba ho ro no ko fini nyina gum poso kra ne so ka ko gina ho uwia wasan dware mu kra dwira wo ho Hansan wa befie na atendie na dɔso munni mu huni eye kɔkɔ akɔkɔ eye tuntuma tuntum buru buru jase wudu yɔnko atam ade apre nipa anima nim nyam ade apetumi no na wunyam faso obia amfa mfre wiase yesu twa ketema toton wi a na wunyanam bia anweye nti mfaso obia maso emfa ma wo se wudu yɔnko atam se na yeya ekyere na se ei ewi ase wona na no metwa na papa bi kan se wo se ene me first na mse wi ase obia wo first obia wo ene me kan ene me tete no obia obi nti wan e free ya no ba betena abanwa so so ye mampanyin na wan e free ya no ba ye se me ye eyi chairman na me ye eda we me ye se wo free baabi ansan no ba baabi ntunim na se a eno ntire se kokwa kire na se wo badwom utumi a wo predi afro manfo na hwem na du dokro Eja se mo se o manfo dini e de pren mu nyam e de pre tumi na mfa hwe mremu bra abusua e na sanse me suni mfa kase ni nansu tie ye e wo one of version gh so bo mod na subscribe na share of front san ka bi no mu hwe bi osumfo DC poku kongonko bono champion na abusua e de wasi